Sage Leopold ndabaramukije cyane.
Nani ndakuramukije Prosper.
Abana bacara kuno munsi cyangwa badafise imyaka kumbure nk'iyi wanje cyangwa banduta gatoyi kumbure wa hari habatabazi Gisage Leopold avuka yavutse cyane.
Jewe navutse yumira mu cyama n'itana gatatu mvukira mu Kabezi. Kabezi aho twita ku Winghorn.
Yego. Irango abatahazi bazohabazwa. Gisage Leopold ku bantu bakunda iby'inkino cyangwa bakurikiranye iby'inkino barabizi yuko inkino wazikinye, inkino wazikunze mbere n'uno munsi naho utazikina uri muri zo hariho umugurongoye cyangwa ufatikanje n'abandi kurongora byo turabigaruka ko mu nyuma mugabe reka duhere mu ntango kuko jewe narumvise ko ntavyo nabonye bambwira yuko wowe warabaye ariwe wabaye kizigenza cyangwa kapiteni wo mu giserukira gihugu u Burundi nivyo.
Ego naramubaye kandi iminsi itari mike icyo gihe nari kizigenza w'umugwi wa Prince Rwikandi hanyuma nanagiye na atletisme icyo gihe
reka tugume mu mupira w'amaguru na cyane cyane mu giserukira gihugu tubwire abantu turayizi no munsi urazi mu giserukira gihugu witwa Intamba mu rugamba mugabo mbere ngo wa kera iryo zina utararigira wari ufise irindi zina nimutubwire mbega umugwi serukira gihugu umupira w'amaguru watanguye kubaho cyane
cene baza ko bigoye kumenya cyane amatariki urundi azi ko imyaka 70 hariho ibigeragezo byo kushyiraho umugwi serukira gihugu mugabo umugwi nserukira gihugu kenshi barimo abakongomani ni bo baba benshi hanyuma rero abarundi twagiyemo hanyuma kandi turi bake hanyuma tutarageza kugira ngo tubigarukire tuba abarundi benshi mugabo abarundi gusa ntibishoboka kuko abakongomani b'iwacu twakuranye twamanye ngaha mugabo twarashaka natwe kuko tuba turimo
ne mu gusabira ngo tubwiye ko baburimwe abakongomani benshi baca baronka ubwenge gihugu mugabo kugira ngo arinde bakina mu giserukira
ni wala byibaza ibyo sino bije mu cyane ntabyo nzi mugabo nibaza ko ariko byagenda
ego nuko ratubwiye yuko mu giserukira gihugu watangiye ku myaka ya 70 kugira ngo mu giserukira gihugu ubeho nuko haba hariho iyindi migwi isanzwe ikina championa cyangwa sinzi ko byitwa ico gihe bakuramwe abakinyi ico gihe championa yariho yarimwe imigwi ingahe byabimeze gute imigwi ikina umupira yangana gute.
Oya championa yariho twakinira kuri FFB icyo bita FFB ari imbere ya Suzunil hanyuma championa yariho na association ya football y'u Bujumbura yariho yatwagwa na Confederation ya Sport mu Burundi yariho byose byariho byari championa yariho
kubata kubashaka kumenya ko mbure
hariho imigwi nka Prince Louis imigwi nka Dynamique imigwi myinshi nka za Manyema hari nyinshi yashika nibaza ko twashika muri premier division niba ntibagiye yari twari imigwi 12
nuko umugwi serukira gihugu uraho wewe urawugiyemwo uciyubaka izigenza mbega hajya kubaka izigenza w'umugwi serukira gihugu n'amabanga abameze gutaroroshe arasanzwe bimeze gute
n'amabanga ni ibanga rikomeye kuko urumva ni wowe ubazwa ibintu kandi ni wowe ufasha kugira ngo mutoye intumbero ya ekipe nasiyonali barakubaza kenshi wowe uri kumwe n'abana batwara umugwi kera n'abatwara federasiyo baba bari hafi y'umugwi urumva rero wa muri hafi y'abantu ukagira ibyiyumviro ibyo uterera buri kizigenza buri kizigenza
kugira ngo umuntu arinde agenwa nka kizigenza watubwiye yuko wagenywe kuba kizigenza mu giserukira gihugu wari usanzwe uri kizigenza w'umugwi wa Prince warasanzwe ukinira nibaza yuko kugira ngo utogwe muri abo bakinyi bose bavuye mu yindi migwi kugira ngo ugirwe kizigenza hariho ikintu babona kurusha abandi ngira ngo nukubera wari uciye ubwenge ku ishuri cyane cyangwa umupira wari uzi kurusha abandi
ibyo ntawe ubimenye mugabo mu bisanzwe ntibatora ukina neza kurusha abandi kandi ntibatora uzi ubwenge kurusha abandi batora uko nibaza ufise ibyo byose akabigira ahabaye mugabo akaba ari hafi y'abandi igihe abandi bafise ingorane akamenya ingene abahanura nicyo bita kizigenza niba handi si ubwenge si ubwonko niba ukina neza kurusha abandi mugabo ni ubukina kandi ufise ubwenge mugabo ushobora kuba hafi yabandi
yego nuko rero hanyuma mu mugwisayukira gihugu batubwiye ko mwamukinamwe mu mwaka 70 imbere ukabugera kizigenza mwatangiye gusohoka cyari mu gwisayukira gihugu watangiye gukina inkino mpuza makungu uja hanze mu mwaka wa
sinibuka neza mugabo ndazi ko muri iyo myaka twe twarasohotse kenshi cyugiye twaragiye twarakinye Congo twarakinye Brazzaville twarakinye Addis Abeba twarakinye muri Somalia twarakinye muri Tanzania twarakinye mu Rwanda urumva rero ko twakina ubuyogo nka byose twarakina
bigicho gihe mugiye mu bindi bihugu mwagenda ni modoka mwagiye ni ndege mwagenda ni kiniba mwagenda ni ndege ngira mu bantu ba mbere batamwe kurira indege ngaha atarabategetse
sinabizi byo nako naravye ntubimenya mugabo twagenda ni ndege yego kietse aho twagenda hafi nk'igwanda twagenda n'amabisi mugabo twagiye gukina kenshi Rwanda twarakinye
umugwi userukira gihugu si umugwi ubusanzwe kuko uba ari umugwi userukira igihugu nyene ukabwira n'amateka menshi muri no minsi turabyumva ntituvyumva mu Burundi ngo turabyumva n'ahandi henshi ukumva ngo abakinyi mu userukira gihugu ngo bagumutse ngo bagumye mu userukira gihugu ngo banse gukina kubera ibyo basabwe batabihawe cyangwa ibyo bemerewe bitabonetse mbega icyo gihe mwebwe hari ubushimwe mwahabwa cyangwa umupira w'amaguru mwawukina kubera kuwukunda
ndaho uta arabigiranya cyane kuko igihe cyose gise imibereho yacu n'imigenzo y'icyo gihe mugabo icyo gihe nta bantu bari bazi kugumuka icyo ari cyo iyo tufise ingorane twaramenye tuzibaza tugatwatata n'abatwara imigwi twatatiye nka twize gutatira rimwe n'abatwara umugwi tugeze muri Egypt twatata gose ngo ni twanse gukina hari n'igihe bize kutugora tugiye kwiruka muri Nigeria biratugora cyane urari twase kwiruka twarirutse kandi dufite ingorane ziruta izo z'abubaronka nicyo gituma rero iby'ubu ni igihe kindi ni mibereho yindi ni migenzo yindi ni ibiro bidasa wumva rero biragoye kugira ngo bigereranye
mugabo ino munsi intandaro ya byose biba bivuye ku byo bemerewe cyangwa bahabwa na cyane cyane amahera mwebwe icyo gihe mwarahabwa amahera cyangwa mwuri indege byaba bikwiye
baraduha amafaranga leta yaratanga amafaranga iminsi yose kandi mengo ntarahinduka cyane ayo batanga kiriya gihe niyo bagitanga n'ubu urumva rero iyo bayatwemerera ntibayaduhe buno nyine cyangwa bayatwemerera ko bazaduha hanyuma tugatata mugabo tugatena tukumvikana urumva rero ikintu cy'ingorane kiri mu migwi yose yo ku isi ni uburyo uburyo abakinnyi bashaka uburyo bwabo bagashaka uburyo bukwiye uburyo baronka buno nyine ugasanga rero ntibihuriye n'ibiriho ugasanga barabitatiye cyane cyane ko ubu uburyo burakomeye kurusha icyo yagiye twebwe tukiri bato
hanyuma ku batabizi Leopold Gisage yahavuye akukuruka mu gukina umugwi userukira gihugu cyane
jewe nibaza ko ngiye kwiga nagiye kwiga hanze sinasubiye gukina kuko narakinye iburaya gatoya imbwa mu nyuma sinanca mfata kwiga sinasubira ku by'imipira amasura agaruka rero ngaha niko ndaba kandi niko ndaja cyane cyane mu kuraba ingene utwara imigwi n'ubufasha imigwi ndateba ndatwara na federasiyo y'umupira wumva icyo gihe cyo gukina kiba giheze utangurira hano mu bantu
yego sino genda kumbure ntabajije ku bijyanye ko turi ko tuvuga ibijyanye n'umugwi userukira gihugu uno munsi abantu baridoga cyane abakunzi umupira bakidoga bavuga ati twebwe mu Burundi biravugwa yuko abana bo mu Burundi bazi umupira biravugwa ko mu Burundi hakinwa umupira mwiza ati mugabo umugwi userukira gihugu nta kintu nta mwimbu nta musaruro ntabyo tubona mwebwe nk'abantu bakinye umupira kandi umupira n'ubu mu gukirikiranira hafi mu majambo avunaga umuntu yavuga ko umupira wo mu Burundi ukwaye kuno munsi
kera naje rero ndabyibaza ama nkavuga inyishu nkayitorera kuvuga ko atabujye uburiho mugabo iyo tubajije buke buke muri assemblée générale y'umupira w'amaguru tukabaza uburyo bukoreshwa mu mupira muri ikipe y'igihugu dusanga ari uburyo bwinshi cyane mwene bukoreshwa rero ntabyunze ingene budafasha cyangwa udushye ku musaruro ntabyunze ari kindi kivugwa yuko mu bisanzwe ubu tuba tugeze kuri nivu ukurondera umumenyereza akomeye umuntu yo kwibaza ubwo buryo dufise burakwiye kwiyongera tundi umumenyereza akomeye twumuronka nawe birakwiye kwiyongera tubishye ku musaruro urumva ibibazo bica biba byinshi bishobora byinshi ugasanga ntucu utori nyishuro nyine mugabo ikiriho nuko nibyo bibazo byose birinda kuja hamwe hanyuma bagatora inyishu mugabo inyishu irakenewe uko uko bimeze ubu bimeze neza bimeze neza icyo nico umuntu yobu nta muntu yobideha ntibimeze neza none kubera ko bitameze neza nuko yabare ibibazo byose bigize umugwi urumva nk'ubu arabo bazana abakinnyi bose buhanze niyo nyishu ikibazo abo ngaha eske batagiyemo bazura kubyiyumvamo ni ikibazo abakinnyi bari ubu nabo twebwe twigishije aheza imyaka ingahe baracumicumi ingahe ubu bariko bariga kugira ngo uyu mugwi uzosubire ku nk'abakinnyi bakomeye nk'abari ubu kuko turavye nka igihe ikipe yagiye muri kane yari ikomeye
mwiza abantu benshi bari bawiteze ko byinshi
none habuze iki naho rero hakwiye kuja abantu bakabyiyumvira bakabivugana
bakicara hamwe
bakaraba aho mugabo biragwaye ahantu hamwe biragwaye ikigwaye nta ukizi mugabo kiragwaye kandi sizo
sizo ujejwe ku
oya
oya
oya n'ukuri
nuko perezida ndabashimiye cyane ndabifuriza n'amahirwe mu rukino muzokina n'umugabo wa Gwenoire ku munsi wa gatandatu
urakoze naho numva umenye umuntu byizigiye cyane